Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwisizwe lethu seliphinde lafika kwixesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje ke baphulaphuli ke siza nomnye umba ke ngoku sizawuthetha malunga ke ne-performance ke yeKaizer Chiefs pha izolo. Sibuye ke sithethe ke nge-mistakes ke zikaGavin Hunt ukusho qeqeshwe Kaizer Chiefs. Sibuye ke ngokusithethe ke ngalampazamo ke yenziwe ngu-Eric Mathoho yokupasa ibhola ngolaa hlobo baphulaphule. Masiqale ke pha kwi-performance ke yamakhosi. Uyabona ke ukuya pha kwi-performance yeKaizer Chiefs uqala pha xa kuqala umdlalo baphulaphule, iKaizer Chiefs ibuphakamise kakhulu ke umgangatho pha izolo kangangokuba kwayi-first half iphele sisingakhole into yokubana ke iKaizer Chiefs ayisikoranga ngoba ke uyitubele ngikhona pha nge-first half ke bese kushota nje uba afumane isitulo aphumle umfana omdala ngoba ke iKaizer Chiefs ibizenzela. Into ethetha ukuthi ke eli qela leChippa United kange libe yingozi baphulaphule, futhi kange libe nabo ngozi tu. iKaizer Chiefs ibikhwela izehlela pha izileqela, futhi ke nange-second half ke kange ivebe unzima. Siye pha ke kwimpazamo ke zikaGavin Hunt, umntu wenzeka into weKaizer Chiefs ke ibe laa game ayiphumeleli ikwazi ezimpazamo ke zomqeqeshi ke weKaizer Chiefs ngoba ke uyayazi ukuthi Kama Pilate ke akekho and Kaizer Chiefs ke ithi ke ziperforme ifumane umntu ozoba neza speed sika Pilate, umntu ozokwazi ukuphasa ibhola, umntu ozokwazi ukwenza za runs. Udumisani Zuma ke ebeyenza ke lanto ngaphandle kwamathanda buzo, futhi ke eza runs ebezenza okwakupasa ka Pilate bekwenza, futhi kumfana omdala ke ebesazimisele ukudlala. Wathini uGavin Hunt? Wamtsala wamkhupha. Emveni kobemkhuphile awukwazi ukhupha uDumisani Zuma kodwa uzofaka indoda njengokhambo. Uniko Vuturight yena ngoba ke iplan yakho mgcine ebhentshini right kakhulu ngoba ezi team seziplana ngaye right angena uniko Vutura akho ngxaki. Umsapho uKhambule ngoba ke bekumele bapha ugcine uDumisani Zuma, uKhambule la ayiseyondoda okanye seyoplayer ke ungayifaka uKaizer Chiefs. Khambule ijezi leKaizer Chiefs ke limohlule baphulaphule, uGavin Hunt akamsebenzisa uKhambule ixesha elide kodwa uzamsebenzisa kulaa match izolo. Umbuzo ngoba kutheni Gavin Hunt ngaba na uyafuna abafana bawina okanye awusafuni baphumelele okanye unento ayaziyo yedwa uGavin Hunt engaziwayo ngoba ke unexesha lokuthi iKaizer Chiefs idlala kakuhle ayimoshe ngokwakhe. Ukuya ke pha ku-Eric Mathoho, u-Eric Mathoho ke iKaizer Chiefs ndike ndatsho kwasekuqaleni baphulaphu ndathi ndinexhala kule ndawo kuthiwa uya kuyo pha phesha kolwandle njengoba sele enje uMathoho ngoba ke umanzi tici baphulaphu le. uMathoho sekunintsi ekufuneka ke ekulungisiwe, ndinexhala ukubana ke ingaba na uzasifumana na iskim pha phesheya ngoba ke akasolulo uhlobo lungadlala phesheya u-Eric Mathoho ngoba pha kwiKaizer Chiefs ufile pamba phulaphula ibethisa kakhulu ke iKaizer Chiefs Eric Mathoho. Even kwala bhola awukwazi ukuthi i-professional player enje ku-Eric Mathoho uthi xa upasa i-goalkeeper wakho umthengise kube ngathi wenza ngabomi ngoba uMathoho laa bhola emngako sidingo sokubana ke ampasi lula hlobo ukhune kude okanye umeba laa bhola uyihethe nje wayichitha ngapho kwebani Mathoho. Hayi ba athi upasi lukhune ayibethe ibhola ayinikeze istrike emfeni koko khune aphume. Yiyo loo nto uzoenda apho uGavin Hunt qho xa kwenzeka mistakes angatsho uba yidifenda yakhe uzawungqala phaa kuyitubele ngikhonathi iseninsi into efuna ulungiswa phaa koogoalkeeper bakhe. Ingaba yintoni esizathu phaa kuGavin Hunt? Uyaboyika na uEric Mathoho le nto angakasho athi imisteki phaa koEric Mathoho ngoba uyitubele ngikhona nto imbeke yacaca wathi uEric Mathoho kwimizuzu yokugqibela kuba kuphela umdlalo babanazo ezo mistake fumanise uba bayakhohlwa. Umzekelo uMathoho ngoku asikho isidingo sokubana adifende kolaa hlobo ekubeni eyi-professional player. Ngomnyeko wabantu ke abayibethisa iKaizer Chiefs kuya phaa kuDaniel Cardoso kudala naye esenza imistake pha izolo, ubone ukuthi le nto ayenzayo ayinokwenziwa ngumdlali osezingeleni njengaye. Ndifuneka baphulaphule ke sike singene sonke siyiphicothe le nto, siqale phaa kwi-performance siye phaa kwimpazamo ke zikaGavin Hunt apha ekutshintsheni kwakhe nasekuseteni kwakhe abadlali ngoba ufake noBarkas ekusele 6 minutes baphulaphule. Ingaba umthuma uBarkas uduma kenzeni kusele 6 minutes ekubeni uBarkas yazi uba ngomnye wabadlali owenza iKaizer Chiefs into yokubana ke ikwazi udlala ngoba ke uyakwazi upasi, uyakwazi ubona igap. Qha kuGavin Hunt baphulaphule ke ngulo ungabhiliviyo ke kwii-ball players. Asazi ke nani ningake ningene ke nisho into yokubana ke niva njani kwezi zivaba sesizikhankanyile. Nize ke ningakhohlwa ke usubscribe bakule channel kuzeninga poswa zezemidlalo endizani pathela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.